For mana, a common factor enkulu kwezi monomials. Ke i-common factor enkulu noba yantoni na yeyona factor enkulu enokwahlula-hluleka ngamanani amabini okanye i-monomials ngokwalapha. Funeka ke siqale xa sithetha ngobukhulu kwi-expressions ye-algebra njengale. Ngoba inkulu ngohlobo lokuba iquka ii-factors eziliqela ze-monomial nganye kwezi. Okutsho ke ayilo nani likhulu ngokuba ezinye zezi variables zinee-values ezi-negatives okanye ezingaphantsi ko-1 ezinye zazo. Xa uyisikwerisha izokunika inani elincinci. Kodwa ke singangenanga nzulu apho, ndicinga ukuba sikhe sijonge indlela yokuyenza siza kuyiqonda ngcono. Ukufumana i-common factor enkulu ke makhe siqale sohlule la manani ngokwento esiyibiza ngokuba yi-prime factorization. Loo nto ke iquka i-prime factorization ye-numerical numbers sidibanise ke ne-factorization ye-variable parts. Uba besifuna ubhala u-10 ke okanye if sifuna ubhala u-10 CD squared singaphinda sibhale nge-product ye-prime factor ka-10. Two times five i-prime factorization ka-10. Two uphindaphindwa ka-5. C, u-C singaphinda simbhala ngo-C. Sizambhala ngolwaa hlobo u-C. U-D squared yena sizambhala ngo-D ophindaphindwe ngo-D. Yile nto ke le esiyibiza ngokubana yi-monomial. I-numerical part yayo i-constituent ye-prime factor enjeya. Siyayolula nje le nto le siyenze ibe ndana. U-25 c to the third d squared yena sizawuthi ngo-5 ophindaphindwe ngo-5. U-c to the third yena ngo-c uphindaphinde ngo-c umphindaphinde ngomnye u-c. U-d squared ke yena ke u-d squared sizawuthi uphindaphinde ngo-d uphindaphindaphinde ngomnye u-d. So yeyiphi i-common factor enkulu apha? Zombini zino-5 oyi-1 nazo zino-c oyi-1, u-c oyi-1 uyafumaneka at least. Zombini zino-d ababini. Ngoko ke i-common factor enkulu apha kwezi monomial zoyi-2 sizawujonga ii-factors ezinazo zombini ngo-5. Sino-c oyi-1 simphindaphinda ngo-c siphinde o-d ababini d umphindaphinda ngomnye u-d. Loo nto isinika u-5 c d squared. U-5 c d squared yi-common factor yethu enkulu. U-c ube u-positive okanye u-negative ke kodwa u-positive apha kule case. Le yi-common factor enkulu kwezi monomials zombini. Iyohlulahluleka ngazo zombini ezi monomials.